Ecova ID yobuntanga. Khona imali ahlabhayi, aplomile, afuna ukuthathwa. Ede uchaza ukuthi ufuna ukuyobhathulela usiza ngonyama. Impendulo, uyazi ukuthi ungonyama uchaza ukuthini? Uchaza ibhubesi baba, elo lindoda izokuhlafuna baba kulimaze ibhayi.
Eh man, mfanyana lo muntu ngeke aza notice dog. Plus ama leftover lamalahle.
Ah, impendulo mfana wami uzobanjwa.
Hayi bo mpendulo. Hayi.
Smoke and Mirrors tonight at 9 p.m. only on E!